So we're all going to the beach. You want to join us?
I don't want to be in a group. I want to be with you.
Hei, dette er Josef. Jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå, men legg igjen en beskjed etter pipetonen.